Kuri uyu wa mbere igenekezo rya 12 mu kakaro umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi yagendeye abadandaza b'ibikoresho by'abanyeshure bakorera haho z'isoko nkuru ya Bujumbura ubwo rugendo yarugize inyuma y'imyidogo yabo badandaza aho bavuga ko barihishwa n'abahabwa iyo soko amafaranga y'umurengera umushikiranganje akaba yasanze ko mu by'ukuri abo badandaza batarira busema kuko ngo kukameza k'imetero imwe ku metero bakarihishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 250 y'amarundi mu meza abiri gusa bahakorera. Tubibutsa ko iyo soko yari yahawe abagabo batatu nabo bakaba bari batanze amafaranga angana n'umuriyoni n'ibihumbi 500 kuri umwe umwe muri meri ya Bujumbura. Kurikirana umushikiranganje
wagendeye ikibanza cyahura mu isoko nkuru ya Bujumbura kubera tumaze iminsi twumva imyidogo y'abagiraniye amasezerano n'abo igisagara cya Bujumbura cyari caciye ko kugira bafashe kugira abene gihugu bashobore kugura ibikoresho by'ishuri biboroheye kuko mwese mubibona aha niho amabisi yose aja mu makaratiye yose y'igisagara cya Bujumbura yose apakirira abantu igisagara cya Bujumbura rero cyari cabonye ari ibintu byiza cyane byo tuma bifasha uje gufata ibisi avuye ku kazi ashobora gucagura n'ibikoresho by'ishuri by'abana igisagara cya Bujumbura rero ica kigiranira amasezerano n'abantu batatu kandi amasezerano by'ukuri yari amasezerano y'umubyeyi nyene yabona ko agiye gufasha urwaruka rugiye ku mashuri kugira ibikoresho bagura bizengurutse buze ko yari amasezerano y'ubuvyeyi koko kubera yuko abo bantu bose ko ari batatu igisagara cya Bujumbura cacabonye yuko buriha mu gisagara cya Bujumbura umwe wese amafaranga atarenga mu miliyoni 250 kugira nabo abo bazohereza bacuruza ayo makaye babahereze bizimbutse kugira n'amakaye acazimbuka mugabo igisagara cya Bujumbura kimaze kubikora twarumvise imyidogo myinshi y'abagiye bahabwa amasezerano nabo bagiraniye amasezerano y'igisagara cya Bujumbura bavuga yuko babaciye amafaranga y'umurengera kugira bakore icyo gikorwa cy'ameza rije rero kubatemberera kuganira nabo dusanze by'ukuri batarira busema kubera yuko dusanze akameza k'imetero imwe ku metero bakarihira kuva ku 200 gushika ku 250 muri ayo meza abiri duharuye rero no mu miliyoni 500 bari batanze urabonye n'amameza ngaha atari make dusanze batoza amafaranga y'umurengera atagira uko angana birababaje cyane kubera yuko twe tujejwe intwaro umuntu aje kukubwira ko ari icyo agira afasha bene gihugu ama nawe ukamwizera mugabo nawe inyuma yasizemo inyungu zirengeje birababaje cyane ibya bindi bavuga yuko umucuruzi atabatizwa nibyo tubonye kandi urumva biragoye mugabo twakuyicigwa kandi tubona yuko ibintu bitobandanye
umushikiranganje akaba asaba umukuru w'igisagara cya Bujumbura guhagarika amasezerano meri yagiranye nabo bagabo batatu maze abari bamaze kuriha ayo mafaranga nabo bagasabwa kwegeranya amaresi bariye ko gutyo meri ikabona gutunganya gushaje icyo gikorwa maze ibikoresho by'ishure bikabona kuzimbuka subira mukurikirane umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange
duhagarariye leta mbyeyi mu bushikiranganje hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano kandi mu gisagara cya Bujumbura tubonye yuko ibintu bitobandanya n'ahubwo twagira dusabe ibi bikurikira nyakubahwa umukuru w'igisagara cya Bujumbura ahagarika aya makete yose yari yandikiye aba bantu batatu aheje kuyahagarika duce dusaba abantu bose bari bamaze kubariha amafaranga kwayo maresi barihiye ko yose bayatwara mu gisagara cya Bujumbura muri meri kugira meri harura bari bamaze kuriha hanyuma imaze kubaharura tubona bari bamaze gutoza hanyuma bace bavamwo igisagara cya Bujumbura kibitondeke neza abene gihugu bose ababanyina baramaze kuriha babandanye bakora ibyo bari ko barakora hanyuma meri bitondeke neza itaba amafaranga bereye ashobora korohereza abari ko barakora icyo gikogwa yorohereza kandi nabagura ayo makaye azimbutse kugira turabe yuko ibiciro by'amakaye bitoduga umurengera kubera ayo mafaranga basize kuri ako kabanza k'imitirimo kugira.